Kei te kōkiri, te minita whakawhanake Māori a Nanaia Mahuta I tētahi pakire huatanga e pāna ki te poari Māori o te Whakatōhea. Ka aro nui tēnei pakire hua nei ki ngā tikanga kāwanatanga, tikanga whakahaere me ngā tukanga pōti o te tau 2017 I uwai ngā mema o te wā nei ki runga I taua poari. Hei tā te minita, he tini ngā amuamu kua tai atu ki āia, he maha hoki ngā uri e whakahau ana kia pakire hua tia te poari. Mā te roia matua nei, mā Michael Heron, te pakire hua e hautū, ā ka puta tana pūrongo ki te minita a te marama o here turi kōkā.